Ukhatywa ndingathanda ukwamkela kwinkqubo entsha kaqa amadlelo aluhlaza. Ingaba ukuba kuba ngumdlelo aluhlaza kuthetha into yoba masilibala amasiko nezithethe ethu kusini na? Ithetha into yokuba masiphelelwe bubuntu kusini na? Yiba kunye nathi rhoqo ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe, yiba kunye nathi ungaphoswa.